السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي هبون دعوذ يا شيخ نقيمة هقاية قدر انترنقى مدن وميلك ستاقو اتشوك تنبع محن دوكو سوردو ويلينا عاوة برنامج عصب او كبلا من دونا تلفيشة كعالمي يونفيرسل تيفي سيدة اشاشدة كأرق تنبع وبرنامج كينو موضوع مانتا وبرنامج لمقع بحي M&M او كسو قلي دونا تلفيشة كا انا او كسو قادن دونا وحيابة كالدون او مركاسي أما بتاعن أما بهارة وداعي أما بأنسلين هاي بلشة الصوماليين ملكستو أشوفن بقى ويكيف هاي دي سنتونا أنا قام رد فيسا أي برنامج كاسي إيد اللي سعد سنتونا أنا قو إذا كسر عصمي دونا مربع أصحاب كل شادة هل دور دينا كوه حيابها ووين إيه عاد تعيشين إن عاد كل هذا شان إنه هو مشغول سن إنه قابل سن مرول با عاو فرصة مدعا قرحة بطن وحينا تشوغا وعبد حكينا الفقي برقرام كيننا وحا صوت دياريا وحاويان علاجي هادا بيتينا برقرام كو قلين بلو حان تشعيلا هورتا برقرام كو اي انو مال قليسو كريم كا لين هادو دو بيوتي كريم بل ان ان كليبير ان ادن كسور دوي داو شو عان
وحان هاديا تشير غارة حولو شاي غارة وان جعلهاي قوشو انيغا اياه قوان صدا ورسعودك نفطيدا تاس او ايهو قامسو قوشا
and the winner is
ما جعل قول درادا قول كستنا وانتيجة دا قوان كيغا حقا قوان كيغا مركز دوا ديو بيوتي كريم
واتحي هذا بقى برنامج كنا عوا ده فركيسو وحقول نقول دهنا برنامج رنتي عاد وقيمة بدن تد عاد وفر بدن أي سوقيين إن أي مرون أي شاشة أي كأركي دهنا يض أو لجها ليه وحنون كم إذا حنون هذا إنتن دم بق أدي بده الله صباحي أول تكين لجها صباحي لسه درسي هذين النهاي والدك صومالي ده ملك استا أو أي أدونك كتشو جنب وحويين وأوتي سمك أو ضد كمر كعاد إكتو أنا يورب أوهينن مش أوكيمي معني هيسة يوحيابها كلفي إمك أنتي تنبه إن أوكسو بتها ومدة صومالي ده especially دتك قربها كنال إنه عروره هذي أوكسي بدنيا مال مالتك تنبه صام هتبع عاوة وح استوديها إن لتشوكتها إن أضيارة أو إذا فافهين دنتا خبرن ذا أوله وأني سفارح هالدورة ده كم إذا أمر والبكو هولن سيدي مركاسي أي أوفهن سين لهيد والدك الصومالي ذا وحقوي هاي أوتسمكو أتمنى كوجو سودوين يا برنامج كان عاو أنيس سودو
آمين وما سنتا يا حبيبتي thank you very much for inviting me my name is أنيس فارح and I run a charity called Somali Autism Awareness in UK especially in London but it's international all around the world
إن ما شاء الله سيدا إيدي شكتي إن عاوة وحا أي إيدي شريحي دونتا إيدي فافاهين دونتا أو تيسمك إيدو أو وليبا مركا آذ إكتو أو غار أحان أو أنيسة أو أساميي أو صدح كمي ذا مركاسي عرهور تيدو أيهين أو تيسم وانا السببها كو كلفي إن أي مركاسي أي وحكو أغاتو أي دروسات كو سميسو وحا أويهي autismku si ay markaasi ay u fahanto ay u la dhaqanto waxa si markaasi waxa uu yahay la soo gudboonaaday iyada carruurteeda marka waalid farabadan oo Soomaaliya oo ay dhibaatooyinkaasi haystaan ayaa markaasi jira marka anise in runtii aad baan kaaga mahadcelinaya in sida sharafta leh ee aad caawa aad noogu tini aad uga hadlayso in autismku iyada oo runtii dad farabadan ay maqleen autism kalmadda autism wixiisa ka dambeeya aanay garaneynin ba oo ay markaas iyagu daris la noqdeen iska qaateen markii lagu dhigay ilmaha autistic laakiin hadda sheekadaada ku horeyno markii ugu horeysay ee aad adigu maqasho in ay dhaqtar kugu yiraahdo ilmaha autistic goormay ahayd
waxay ahayd 2009 gabadheyda oo middle-ka ah oo labada weyn ka soo yar markaasay to aan waxa aan ku arkay inay ay contact isineen inay yani hadda magaceed ugu soo wacay san hadleenin And I noticed Mkay had six months. Like madame walaalid isku xigeen waxa is dhahay maybe because walaalid isku xigeen when iyo yarayeen anaana waqti seenin like makan an u booking gray in indhaheeda fiiriyo dhageeyada fiiriyo waxba aan ka soo waashay is not indolana ma aha dhagoolna ma aha man halleeso mi soo eegayso like hadaan u dhigo cunto miiska way cunneysaa hiviga hadaan u shido way she will watch it markaas seetan aan waxaan u booking gareeyay taqaatiirta u qaabilsan ilmaha development kooda waxa sugayay hal sano
marka warwar baa ku galay aad leedahay ilmahan maxaa ka siya
maanan ogeyn exactly like I know waxba qaldan
like warwar sanay
qaldan yahay ma aqaan so I went on google kan san u baaray unig haldeenin oo ku fiirineen laakiin this is qulunaayo saxanaayo television ka taa u shidid fiirsanaayo markaas seeta aan waxa hel article about signs of autism autism ka dhanba magciisa markaas aan igu horeystay so when I researched and so bare waxa ogaaday waxyaalaha uu autism ka uu ka soo mid yahay classified ka ah inuu san had leenin eye contact uu san lahayn and laakin I'm hoyo waxa is dhahay qalbigeyga qayba is dhahaysay ma fahanto ma aha was something else ma fahanto waa wax minor wax yar waaye but in the end waxa bilaab ina accept gareeyo anoon wili arkin tarki arkin I was ready
inay macnaheedu caruurti kale ay ka duwan tahayna waad aragtay
exactly waa arkay markaas seetay ay isheekt one of the doctor after she's retired but she used to live in Africa as well so she was well experienced ahead and then she was like okay what adiga maxaa u soo mooda inuu cunigaaga hayo markaas u sheeg waxa dhahay I know waxa hay autism san if it's how you know because I could research as me obviously I'm educated mom research as me because if I rule out in the head in we are okay u dhigay u yahay okay maxa ka soo qaldan and she looks okay markaas it waxa runtid ta why she's autistic but Sami is not only autistic Sami is one of the child over the 100 years six only are waxay qabaan chromosome deletion 100 years only 6
people
yada number 6 ku soo ah researcher wuli socdo so research ka e barooyan ayaga waxa waaye how long she will live whether she will live normal life you have to like waxa hayo Allah subhanahu
wa ta'ala wa maali dhinaca sayniska ka eegayaan iyagu
ka eegayaan but she's autistic why waxa la yiri she's severe autistic which means will get mahalleeso will get yani she will never be independent yeah wa qof adiga ah u ahani si care forever so that's what costed me in our part autism
in our literacy marka already waad accept gareysay in ay tahay in severe autistic wali ba maaha mayel severe autistic marka marnaba ma istiri ilmahani in ilaahay isku xirwo isbedeli doonta markay weynaato kula way hadli doonta ma ka aragtay science markaas aad is leedahay in way hadlaysa mise she still in wa severe autistic
maya hotore aniga makay ترك اي شكت انس ولقيت حلين ولقيت اندبندنت قنين ولقيت اسوهناي ميلين
اوكي
مانن اكسبت
اوكي
بيكوز هدا اونيكا اديك عادل اكشن لد داشيت ود الله سبحانه وتعالى هيلب اونيكا كان امبروف
اوف كورس
اوكي مركان اوتيزم كان ان سي فيري اند ريسيرش اسيستم وا مسكح ام تي ا or sponge no why maskaxda markay ilmaha when they actually young so okay so what is going to stop me maskaxda say to empty ina wax ku shubo an la shaqeeyo shubid تانكلم آه أنت لا عرر وتختار لتقو أو وحلا صوصي أو فيتامين أو حلا صوصي ما آه because it's not illness ما آه disease ما آه actually داوين كرتيد ما آه وحواي وح مسكحدة مسكحدة يا قيب تسيت تها empty so it's only you as a, as a parents ك أدي actually كشوا بكرتيد وحول بو وببركتها وحول بو maybe innocent و actually only أصو برانين وحسد عنك عادي آه وmaybe إنه قات وقت دار
وقت دار بقى
لكن وسوا أركسا outcome resource كأركسا مركا وحبرت هذا وسوا هذا شا وقبستا ولبستا she makes her own water كذا وحربتو إنه فلسو week عندك عمل هذا أسامي هيو week عندك and what you want to do she can write down she can even look how we can get there even she even plans ahead sa usi aadi lahan with the gari or with the bus or with train or whatever
you know dadku ma fahansan yahay arurta autistic waa very very clever you know that
ha
sometimes markaad ecto maths ka iyo the way they do it waxaad oranaysa qof kama ilmaha maskaxdiisu buuxdo waxa mooda inay ka clever-san yihiin hadba markii anisa lagu sheegay dhaqtarku ku sheegay anisa in ay sida noqon doonto goorma ayaa أي سامية sorry أي نقول دون تصفي أوتيستيك قرما أي مركزي أرورت هذا كلنا هذا الشيء لبذا كلامك يجون أوتيستيك
سامية ما كان لشقينا وهي actually كلوين شن سنو
هي المشكلة
ها شن تاس سنو وحكم مشغول سنة سامية because مدام سامية دهن other underlying things in a way rather than the autism only wa ku mashquul actually waxa ku noqday busy then markaan will kegan kale to diagnose inta lay u sameeyeen waxa ayan mataamo laa wiilo mataame ah
labadii autism uga noqday
maya halaan noqday halaan ah marka will kegan oo kale to marka arkimidka caadiga ahay oo xogay hadal dhahay kan uu delay yahay
okay
كيري هاي سايز كيسا ان راشين كيو دي داي ان دين وحا أبلاب انتمكو آهلا بسانو انتكالتي وس هابن آنو اوندي ان دين وحا مكاسا وحا something is not right
because already
from the beginning from the beginning كي عاركي بكا سدح بلوتا مكا عاركو انكي نفيري نينين عانا سينا يو شام بلو دا سوك عارتي لح بلو دا سوك I already know وحا دا هيس وحا واي part of سامية سامية تحس تقفي وهشتو something in comedy
it was already experience but
it was okay I said سامية واي her team كذا now we got two teams حتى هسه
الحمد لله
الحمد لله you know مركب but it's not the same it's like كيسة actually autism maturity تقول I wish it قبلها
okay wish وكذا بديها
And also, gabdhaha can get misdiagnosed because autism could attack the X chromosome.
Okay.
We lash who has done hal X has done. Okay. So hablaha ni laba X has done. So X to ku attack the X ka kala protect kare.
Okay.
So lama arko very easy inay qaban autism, but we lash wal arki kara. You can see it visual ka hata.
Okay.
The way they look is not the same.
It's like the like Down syndrome. No.
It's I wouldn't say Down syndrome. You can see it.
You
it's
can
because
see
of the it. Eyes cool, and again. The yeah. head. Ka. But like in wa arkesa unik will adi ah, he will autism. You can see it. There's something there that you can see. But hablaha is very difficult in a erected.
In what way? In ilmihi sadhat ki da bed labad dhaqtar ki badu geysay.
Ha.
way markaasi confirm gareeyeen inuu yahay autistic marka isi safi autistic or isi mild than your daughter
he's autistic is also part of the severe but I wouldn't say they're the same they're not the same
okay.
because he's much waqaway aad u degan yahay iyada uu ka degan yahay iyada waa little bit hyper wadataa
okay
and it was very easy in a isaga xataa la shaqeeyo because isagu wuu ii fadhin karaa more than 3-4 minutes
okay
but Samia marka u bilaabay shaqada aan la shaqeynayo as a tutor she wouldn't even sit hal daqiiqo hatta wallahi beginning she was sitting 40 seconds 20 seconds ma baante like with Yusuf adu udd he can sit for long period of time. Who could dhageysanaya long period of time. And then maka wax u sheegtin he had tried repeat grain, he will repeat it. So he's delayed wise. I would say it's like aspect is wa autism but delayed as well. Severely delayed why. But hadu sohala he talks. He will ask you what he wants. He will walk with you. So it's easier.
When you markas waxaad heshay caawimaad heshay dadku caawinayaad heshay markaa oo dhakhaatiir u qaabilsan in autistic iyagu specialist ah marka hooyooyin badan oo waxa jira iyagu aan fahansanayn autistic in waxa uu yahay ama la yiraahdo ilmahaagu waa autism laakiin naxay oo marka like oranaya an in denial taynu dhahno on oranayn in ilmahaygu waxbu qaba marka hooyoyinka maxaad oran lahayd maxaad kula talin lahayd iyaga
aniga waxaan u sheeg lahayd the most important things waxa way unigaaga whatever lagu ku sheego in accept grace it because marka accept grace it unigaaga waxa lagu sheego is marka caawin kartid hadaada accept garayn waxa lagu sheega ma caawin kartid at all waxa uu qaban kartidaaba iska yar and also hadda aanahay islaan nahay we have to say alxamdulillah wuxuu ilaahay u siiyey ma aha ina internal reyno ilaahay allah subxaana wa taala wuu soo awooday inuu cunig ku siiyo caafimaad qabo laakiin wuxuu ku siiyey cunigan neto oo qabo actually autism like autism aniga wax weyn uma arko waa wax very very minor way ma aha cunig oo sariir saaran oo wheelchair uu saaran oo maalin walbo hospital oo la carareys oo qaba heartbo oo problem qabo oo lifekiisa 50-50 yahay ma aha waa cunig socdo oo actually lixdiisa lixaad oo qabo that you can teach him marka waxa waaye inaan iska dhaafna stigmatidan iyo ceebtaaneeta oo yeesan heblaayo ay ku soo ogaanin neighborka ayuu ku ogaanin iyo in loo yee ku ogaanin ayada ayay ku maqlin yaa lagugu caayin is not an I ma aha we have to say alxamdulillah you have to accept it markaas caawin
kartaa in absolutely dad badan oo waalid badan oo iyaguna waxaa jira in runtii aan caruurahooda aan diagnose ba ku samaynin oo aan dhakhtarba geynin oo aan ahayn ba like severe autistic ee ah like mild autistic oo u haysta inuu ilmahoodu fudud yahay like uu yahay ADHD oo kale ayaa jira oranaya ilmahaygu wuu fudud yahay laakiin marka aad aragto aad ku arkayso calaamado fara badan oo autismkii ah in kuwaana iyagana waxaan leenahay meelo waxaa jira in lala hadlo charity ajir samka charity-gaaga oo kale haddii ay la soo xidhiidhaan in caawimo ay helayaan waa hagaag halkaas baan kasii wadi doonaa programkeena mawduuca maanta oon caawaan kaga hadlaynay autistic haddii aad jeceshahay markaasi in aad su-aal weydiiso amaba aada u baahan tahay information muhiima in anisa ayaa markaasi inala joogta caawa oo kuu faahfaahin doonta waa programkeenii mawduuca maanta M&M oo si toosa idinkaga socda oo idinkaga imanaya studio aan ku leenahay magaalada London uwa tahay waxaana mar walba programkeena inoo fududeeya waxa weeyaan duo beauty cream kilibkiisana waa kane daawasho
waxaan had iyo jeer gaaraa xulasho ii gaara waan jeclahay guushu aniga ayaa go'aansada hor socodka naftayda taas oo ii hoggaamiso guusha
And the winner is...
ma jecli guul darrada guul kastana waa natiijada go'aankayga xaqa ah go'aankayga mar kasta waa Dew Beauty Cream
ka ayaanu kasii wadaynaa programkeennii caawa mawduuca maanta tobig aad u muhiima ayaan caawa halkan ku qaadaa dhigayna oo aad inoo sameeyey haddii aynu nahay soomaalida ku dhaqan especially ku dhaqan qurbaha oo aad moodo in ay maalinta maalinta ka dambaysa ay sii badanayaan inagu oo aad mooto imika inaan la soo qabsanayno ama in soo fahmaynaba in xanuun kale oo autismka in caawana waxay noo diyaara anise bal dhinaca telefoonada aan ku soo dhaweeyay. Halo, salaam calaykum.
Calaykum salaam. Maasha
in si fiican baan kuu maqlaynaa. Magacaaga?
Magacaygu waxa la yiraahdaa Axmed, waxaan ka soo hadlayaa London.
Haye Axmed, soo dhawow. هي محاد دون سعاوين يعني سوي
دي سوي واحد ربي هرتا الموضوع واحد كان لسان عادي قد مهيم وقه هذي واحد يتشوف تزمرا عن داري او اصبح حلوات الجرأة او اوتيستيك او اوتيزم غفتا
هاي
المركة وحويات هرتا قبل هيدا يعرفت هيدا ميسن شيء انت ادو ده لكن observation فرا بنام بنا عنه وكو اركي عرفت اوتيزم كغفتا المركة لبربر ديقو ويلوشي يهبلها بدنا ابا magacay ahmed dalir ama waxa
ha si fiican ha halka ka sii wad
marka waxa weeyaan in horta observation fara badan baan anigu sameeyay waxay joogtay gabadhan dhalay oo 23 jir oo autism qabta waxay ku dhalatay wadanka Denmark
haye
marka iyadoo yar oo 2 sano iyo bad jirta ayaa wax lagu yimeel xanaana ah markaas waxa la ogaaday in carruurta kale ka duwan tahay
marka 2 sano iyo bad markay ahayd ayaa la ogaaday in autism tahay
yar afti wax lagu gelin jirtay marka waxaanu iman jirtay qoloy naasooyin oo guriyo home visit ku iman jiray kuiba markay ogaaday psychologist bana loo diray waxaan la weydiyay adiga extensive interview bana la yeeshay adiga almost 2 hours ah
haye
su'aalahaas markay ka jawaabnay ayaa waxa marka la siiyay ama loo ogolaaday inay aadna la wadday inay autism qabto marka mar walba waxa wanaagsan carruurta markay yaryar yihiin marka la ogaado sida ay gabadhu sheegtay in markaas wal caawin kara
absolutely
ha iyadoo yar baa la ogaaday 2 sano iyo bad marka hadda walaalahay sheed hayley functional activity fadhida waxa way horta waqti badan baan u gelinay dhigidi fara badan waxa weeyaan 24/7 baan u caawin jirnay alxamdulillaah aad bay soo bedeshay marka waxa weeyaan ilmaha marka la caawiyo laga daalin waa aragtay xitaa xayawaanka zuuga jooga xayawaanka xitaa la tababaray iska daqas bilcaadana oo ka mustaqbal
absolutely
waalidiinta Soomaalida inay tan maartay hab working sida ay inantu sheegtay marka la caawiyo waxa kala ogaaday marka ay wax barigaas lagu yiri marka ay 12 sano gaadho waxa ku dhici doona seizure iyo waxa la yiraahdo suuxdin exactly marka 12 sano kirtii buu ku bilaabmay waxa kala marka la barbar dhigo inamada iyo hablaha badanaaba hablaha day always fair bad iyaga ka xun wiilasha aad u khafiifsan yahay laakiin sida kale ay sheegtayna ee gabadha hadda ilaantay markay la socoto qofku kama dareemay inay autism qabto buu laakiin wiilasha markii waa easy waa loo arkaa waa run laakiin xagga caafimaad ahaan iyo maskaxiyan iyo hadal badanaaba wiilasha ayaa ku fiicanay
kala way kala duwan yihiin axmed oo qof ilmo walba si buu ugu dhacaa ilmana mild weeyaan ilmana waa
laxafiyan from case to case man ogeyn laakiin research fara badan oo la sameeyay gabadha di always fair iyaga ka xun ilmada
ay ka
liitaan maxaa la yiraahdaa aad buu ugu dhacaa suuxnimada oo kale anaga marka hadda issue kaliya oo iyada inanteeda haysta waa suuxdin suuxdintaasna duwooyin baa la siiyay lama turjin la yiraahdo alxamdulillah under control weeyaan marka waa mowduuc aad u fiican oo very interesting ah dadkana waxa weeyaan marka dad baa waxay ku leeyihiin jim baa ku jira kan baa ku jira wax maalayo aray soomaalida isugu
sheegay waxaan ka hadlayna weeyaan macnaheedu inay ogaadaan
waxaas waa nonsense waxa weeyaan waa khuraafaad
waa si wanaagsan aad baad u mahadsantahay saad noola wadaagtay storygaaga khadka xiga ayaan ku soo dhaweynaya halo
halo
ha soo dhawo magacaaga halo halo soo dhawo maxamed
ha ku maqlaa
haye maxamed soo dhawo
ha
xagad ku su'aalaysaa
waan dhawayn barnaamijka muxuu mareekan
waa barnaamij mowduuca maanta oo kaga hadlayno xanuunka loo yaqaan autismka
sax
maxaa nagu kordhinaysaa adigu
xanuun karto xanuunkii caafimaadka ilaahay bixiyo inta badan cudurradaas waan arkaa carruurta ay ku dhacaan inta badan waxaa la tacaala hooyooyinka ayay dhibaato badan ka martaan faanta waayo aabaha waxaa laga yaabaa inuusan xoog badan saarin marka hooyada marka cunuga ku dhaca ayadana xanuun maskaxiyana ku dhacay ma garato waayo ayadaa la tacaalaysa ayadaa mataqaana waqti gelinaysa ayadaa la murgeynaysa marka aabayaashu waxaan dhihi lahaa inay ilmaha waa looda dhalay in ay hooyada laga warhayo ilmaha laga warhayo tasan ilaan faan
waa fikrada aad u wanaagsan aad baad u mahadsantay maxamedow
adiga amna lol
waa tahay maxamed wuxuu nagu kordhiyay fikrada aad u wanaagsan runtii marka aad u eegto in carruurtan autismka ah waxa inta badan wada ee meel walba wada ee dhaqtarka wada ee iskuulada wada waxay u badan yihiin hooyooyinka marka ma kula tahaynisay inay cashar siino abayaasha Soomaaliyeed
ma aha inaan aan fault ka abooyin ka saarno because I have seen abooyin fiican ilmahooda wadan such as Ahmed as well who called earlier amazing dad and I need experience from Ahmed by the way because Hableega is my girl who has autism she's 14 wilkeega waxaan qanaaya 11 and Kanyarna was 7 so and I would say I'm immature yet you know magarin stage ee noqday adult labatan shan jir ee markaas ka sheekeyn kara laakiin wuxuu sheegay run way actually it's not only autism kama aha iskoolada dhan marka tagtid waxa ku badan hooyoyinki abooyinki dhalays laakiin for the last 10 years I've been going to the school ada I wa arkay in abooyinka soo badbadan u yaan marka waa isbedelowna there is a battle out there battle so socdo wal isbedelo ya and a point amazing especially make abot is amazing he supports me a lot
okay.
not only that I have friends mel awlalehe all that way is so awiyan lakin we ku yariin passenger ka at u yar on a point involved ka lakin we are getting better hatta dad oo abooyink ma sameeynaa we don't want to ina a qalbi ka jabinno
wa
ina qalbi u dhisna so we get in there we not there but we are halfway
in what hay waxaad ii sheegtay ilmahaaga ugu yaray autistic inuu yahay 7 years old
ha
isagana is a similar situation
oh no it's completely opposite the autism code ayaka autism is 1 to 100 from 50 to 1 wa modern is autism from 50 to the 100 kana wa severe section kawaya marka unika hatta hadu montes modern autism ka yahay hatta adada la shaqeynin wuu soo gudbi kara bin akale inuu severe noqdo because ma da la shaqeynin kan severe ka ana da la shaqeys waxa laga yaba inuu soo dago because inuu wax fahmadiisa badato hadalkiisana soo ficnaado ilma autism ka ah way soo hadli karaan like what they cannot do is any adiga sa u hadlun communication ka sma jiro communication code is just a simple and basic why how is your school how is your day they will answer you how you feel they will answer you and that's it that's how the communication shuts mam hafante because ma laha this much social interaction kan hadlayno ma laha marka in gabadheeda is that 50 why wheel cake is in the middle of that 50 why but can hadda yar is in between the 50 ga because we saw hadda kara you know he's very hyperactive his eye contact is at fi'an and his awareness ki safi'an yani bannaan kama ku aado wuu soo ogyahay albaab ka tu ka buxo something is going to happen to him step kama ku qaadanay he's very careful why marka it's not the same and aniga hatta experience it tahay because wa arkay is not the same autism so I don't deal with them the same ways
in waaga halkan waxaad ku haysa iyada oo waqtigu aad inoo yar yahay ayna se noqon doonin programkii kaliya ah ee aan kaga hadlo in autismka oo aad arki doontaan aniga iyada oo marar badan inoo iman doonta oo markaas idin ka wacyi gelin doonta idin kala hadli doonta hadii aad xitaa nambarkeeda u baahan tihiin ee dhinaca studiyaha ayaad nambarkeeda aad ka helaysaan oo idin ku dhaafaysa qofkii marka doonaya in uu toos u aniga ula xiriiro oo ka xishoonaya inuu TV-ga uu live ku waydiyo mar walba aniga waa idin diyaar caawana waxay inoo haysa waxyaabo yar oo simple oo ay jeceshahay in idin la wadaagto si markaas aad waxyaabo badan aad uga faa'iidaan in haye aniga
ilmaha marka ay joogan and actually I'm talking about autism only why ilmaha autism ka marka especially need school adan iskoolada waxay u isticmaalaan and technical of teaching them teaching unika qalin kama yaqaan sida loo qabsado yet so waxay dhahaan great motor skills unika cognitive understanding kiisana ma soo fiicno wax fahmidiisa aad u dambeyso so those are the things they actually use they use those pictures you know those laminate sorting matching things ahan. So they teach them a car, okay. And they will ask him to pick up the car and put it on, place it on here.
Same color.
Ha. Okay. And then hado tole the second stage ke waxay baran colorada.
Okay.
First waxay baran inuu ku dhajiyo so that it will help him with his
hands.
Great motor skill kisa. Also it teaches him to understand inuu gate kan hakan uu ku dhago garigan yar inuu into u dhago.
Okay.
These are the methods that they use. Hooyooyinka waxay weydiisan karaan iskuulada cunugooda waxa la baro and they can ask them inay siiyaan so that they can use at home. For example, they can even ask them in u keenaan sawiro cuntada camal ah, caano, juice, pasto, iyo waxaas, and you teach them at home. Pasto, for example, caano, you can say milk, and then you can say gif, you teach them. This way is where they teach them the numbers, because numbers kama yaqaanaan. Like when you say one balloon, two balloons, way qanan. So you can actually teach them as well at home. What is helping about Hawaii? First, they create motor skill called the number one. Number two, uniki he will learn about the numbers.
And the colors.
And number three, Hawaii, where didn't they are same level at the school key. So uniki maskaxdiis will speed up inuu wax barto not inuu meeshiis uu joogo oo marka laga keeno iskuulka guriga iska sii joogo inta is where he learns about colors of fish car and you can
same
remove
way.
It as well and it, because it's so small he will learn how to hold it right and then put it here right actually so waxa fiican mar walba hooyoyinka inay la shaqeeyaan iskuulada inay weydiyaan waxa la baro ilmahooda inay actually ay iskuulka weydiistaan helpka hadda in actually Africa mid joogno where there's no resources mid jiro caawinaad mid jiro wadan waxa joogta caawinaad jiro take advantage of it caawinaad maku iskuulka uu ku arko dad inaad tahay hooyo active ah iskuulkii uu ka cabsanayaa cunugaaga xoogu saaraa inuu wax baro
adigana wax dhan bay ku noqonaysaa
laakiin markuu iskuulka uu ku arko inaadan waxba aqoonin oo cunugi geenaysid oo soo gadaysid wax ee barayaan ma laha cunug halkan uu joogayaa exactly where you left him uu joogayaa
in waa tahay waxa weeyaan fikrado runtii aad u wanaagsan caawinaya hooyooyinka iyo aabayaasha Soomaaliyeed ayaa caawa halkan ay inugula wadaagtay Aniisa aad baan uga mahadcelinaynaa iyada oo weliba aanay noqon doonin marka kaliya ee ay Aniisa idin timaado laakiin waxyaabo badan oo markaasi aad jeceshihiin in aad weydiisaan amaba aad ka faa'iidi doontaan casharo aad u fara badan ayay markaasi aan Aniisa idin siin doontaa oo aan ku soo casumi doonaa istuudiyaha caawase intaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa programkeena aad baan uga mahadcelinaynaa Aniisa Faarax oo runtii ay farxad weyn noo tahay caawa in ay nala joogto istuudiyaha aan uga faa'iideyno in aqoonteeda ummadda Soomaaliyeed waalidka Soomaaliyeed ee dhiban ee meel kasta jooga la dhiban caruurtooda jecel inay wax ka ogaadaan afkooda hooyo iyaga oo markaasi loogu sharaxayo oo lagu fahansiinayo aad iyo aad baad u mahadsan tahay dhammaantiin inta nagala qayb qaatay aad baan ugu mahadcelinaynaa anaa marfaysa idinla socodsiinaya oo barnaamijkeenii mawduuca maanta barnaamijkii M&M oo aad ka faa'iidi doontaan runtii waxyaaba aad u fara badan kana daawan doontaan telefishinka Universal TV haddii Allaah wadaray oo idma si caawa intaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa waa inoo iyo wiika soo socda insha Allah waxaana programkeena inoo fududeeya waa Duo Beauty Cream oo markaasi ku yaala waddankaasi Dubai ood ka heli doontaan kirimo runtii aad u wanaagsan oo dee la isku jaray oo dee waxaa idinkama sheekeyn karay hore u gaadha ayaan dilay farsamada quruxda badanaa waa alfiqi soo diyaariya barnaamijkuna waa Alinaaji aniga Alinaaji Cabdixakiin Aniisa dhammaantiin waxaan dilay meel kasta joogtaanba habeen wanaagsan
waxaan had iyo jeer gaaraa xulasho ii gaara waan jeclahay guushu aniga ayaa go'aansada hor socodka naftayda taas oo ii hoggaamiso guusha
And the winner is
ma jecli guul darada guul kastana waa natiijada go'aankayga xaqa ah go'aankayga markasta waa Dew Beauty Cream.